mabwizi wa wemisa waliso sema pesa Abdul Kadir Jelani ina mrubalangu tuwa mandabo Abdul
Oh, yeah.